Hallelujah. Amen. Ngiyabulisa bazalwane egameni lika Jesu wase Nazareth. Hallelujah. I honor and appreciate our apostle in his absence. Ngegama lika Jesu wase Nazareth bezenibulisa umama apostle phakathi kwethu. Ndibulisa befundisa bazalwane bonke mama no tata. Everyone endlini kaNkuluNkulu. Hallelujah. Gama lam ke ndinokwanda nombewu khaya kusemthatha. Hallelujah. Sinsiwe ke ndiyamthanda uNkulunkulu wanceda ngenyimini. Ndingumntana esikolo ndibona umusa wakhe empilweni yami imihla yonke kuhlela ingoma ethi kanye nawe. Hallelujah. In short bazalwane, I'm here to thank God. I think last week ndithuma umfana wam uyothenga i-electric xa buya emsebenzini seqala uthi rhwala zingabo past 5 ndimnika uthenga i-electric samwe. Aba uvele waxephuma utsho ke xephume ukuthenga i-electric wabe sehlangana ne-fellow student yakhe wamkhapha kancinci thina sihlale ebhetsh ekhasi wamjikelisa ngasevusmus ngasemthambeka. Mna ndihleli andinakanga ndibukela i-TV nje ndiva lo umncinci umntana esithi mama nanku usinqobile ubuyile mama nanku loko embuzi ndithi ke ngoku makafake i-electric kaloku xa fika umntu uhamba ngeshoti nge-BVD uhlangane nootsotsi bamkhulula isilamba bamkhulula isikipa bamkhulula iteki bathatha ifowuni. Uthi wathi lo bhuti hayi andizukwenza nto andizukudubula hamba umncane usene-future. Amen. Ebeqhaqhazela bazalwane. Amen. Ndibonga umusa. Haleluya. Ukuthi uNkulunkulu uyasiprotekthela abantwana bethu. Haleluya. Haleluya. He is faithful God. Haleluya. Phinde kwa during the week njalo xa sizolala ke siyathandaza. Ndiye ndithanda ukuthi masithandazele ekamereni yam baze singene ekamereni senze chain prayer sibe sesithandaza. Xa bephuma erumini yam ndivele ndibone le nto ingathi ithi tshe ndifile ingathi bento engathi ithi tshe ilitunes iya yenza laa nto ingathi iyangena njengbabona bevala umnyango ephuma yena ubhuthe erumini akhe ingathi le nto imnyama ithi tshe phantsi komnyango. Xa ithi tshe le nto phantsi komnyango ivele ingathi ize kum straight indishaye kule ndawo ize ndive icala liyawa ndivele ndizixola uba ndima ngenyawo. I pray the whole night. Ndamxelela uSathana uyamuva. Ndabe ndiva umzimba wam uyatshisa ingathi ndizawu athekwa sistroke kwehlela icala. Ndajijisana nodevil the whole night. Amen. Ndathi unless ndikuve futhi ndikubona uphuma ngalaa mnyango kule room, I will not stop praying. Hallelujah. I prayed bazalwane ndawufila. Njengoba iyandishaya so yabe sayizana lapha kweli nyawo. Ndava nalingathi lishushu. Ndikhuleke ndayiva into ihamba iphuma apha emzimbeni wam. Ndibonga uNkulunkulu bazalwane. He is faithful God. Ngosinisikelele.